Echimote mbala makrestu. Waya kukumbe lpezulu. Wafike kumbini lake lpezulu. Zivule gili fetire zake. Zicho nse Jerusalem. Wafika wangena. Wakuka amatolo katatu. Wamko chiko wa chinta njoku. Wabulela kala. Emba kwebulele. Watanda za kuchiko wake. Jengo babesha kukwenza njalo kakate. Echimbali ndifundi leo na mtanje. Lenda za mkuchi na mtanje. Kandi isondeza. Kule nyanga bantu abacha. Ndi suti kuni. Nina lati focus. Naba vando nina. Naba selva keli lizwi. Naba selzdeti wizindo. Kutu talie zanga kuhunke. Ekwenza nindwa kalu yenza. Ngoba wakite mtetweni. Wenza oka kalu kwenza. Chango besenza kakate. Icho lembalu talie. Azanga shenwe swe mtu. Azanga suswe mtu. Kutiko wake kodwa. Wasuku Daniel. Wenza chango wabekele. Ukwenza. Namhlanje babuye kuve. Babuye avuba. Kuyathethwa. Ngaba kungqongileyo. Babuye avuba zikhona. Izinto. Ezithethwayo. Ngabo bantu. Bazithethayo ungatshintshi. Ifocus namhlanje. Bambelela kwizinto. UThixo kungiselele zona. Nento uThixo azibeke phambi kwakho. Ungashenxiswa mntu. Ungasuki. Ungashifti. Ungamuvi. Kwabengxaki. Kukushukunyiswa. Kwabelilizwe. Lilizwe lokushukunyiswa. Kwabantwana babantu. Kwentombi zabantu. Nonyana babantu. Namhlanje ndifuna ukuthi ningashukunyiswa. Nawe mntu omtsha. Kule nyanga kwizinto ozicwangcisileyo. Ungashukunyiswa. Ungamuvi. Ungagungqi. Iso lakho malifokase kwizinto ojonge kuzo. Loo nto ozinqwenelayo. Noba kuyathethwa. Finga indlebe. Noba kuyathethwa. Phuma uhletyiwe. Phuma kuthethwa kakubi ngawe. Qina namhlanje uthonge phupheni lakho ngoba zikhona izinto uThixo akubekele zona nakulungiselele zona ngoba uDaniel elivile ilizwi kodwa wasuka waya kuThixo wakhe wabulela kuqala wathi ndiyawazi umsebenzi wakho ndiyakwazi uba ungubanina ndiyayazi uba wenza ntonina into loku ndincedile iminyaka ngeminyaka ndithembakele kuwe nawe uthembakele kum ngoba uThixo amaZulu akabashiya abantu bakhe abathembakeleyo kuyo uthetha loo nto kusasa nje nzokuthi bambelela kwizinto zephupha lakho ungagungqi ungabhekabheki namhlanje nzokutsho kuwe athatha uYesu cathetha kwincwadi kaLuka isahluko sesine kemqolo washo umathandathu anesibini athi esakhonamnye osibekayo isandla sakhe ekhubeni abe mane khangela kokusemva obulungeleyo ubukumkani bukaThixo ngoba uYesu ufuna sonke focus kwizinto esibambelele kuzo nezinto esizicingayo ukuzenza ngoba ufuna zifezeke zibe yimpumelelo phambi kobuso bethu naphambi kwentshaba zethu zithetha kakubi zivalile uThixo khona oza kuvula ngoba apho kuvale khona uThixo akho mntu uvulayo nalapho kuvule khona uThixo akho mntu uvalayo thetha loo nto namhlanje namazwi kule ncwadi kaDaniel ifocus yakho mayingatshintshi athathe umbhaleli wencwadi amaHebhere nilibaleke ngomonde ugatso olibekiweyo phambi kwenu amehlo enu niwajongise kwimbangi nomgqibelelisi wokholo lwethu ithetha ukuthi namhlanje ifocus yethu mayijonge kwitarget yezinto esizikhangeleyo ungatshintshwa zizinto ezikunqongileyo ungatshintshwa ngamazwi owavayo zokucela loo nto nawe mntu omtsha namhlanje bambelela kwizinto zamaphupha akho ngoba uThixo akazovuma kobomi bakho kusasa nje zokuthetha loo nto athathi yena uPetros xa siza kuYesu ebizwa phezu kwamanzi wathi xa siza kakuhle kodwa yasuka ifocus yatshintsha ngoba iindlebe zakhe zavulekela ukumamela izinto ezimqongileyo Achinjwa namhlanje kwifocus yakho. Bambelela ke ngoko kwifocus yakho. Ungajikwa umuntu, ungagungqi. Namhlanje ndizocela loo nto nawe mntu omtsha kule nyanga yakho kwizinto ozinqwenelayo nozidingayo nozifunayo. Ungatshifwa umntu, ifocus yakho ingatshintshi amehlo akagcile apho ujonge khona. Namhlanje naxa bephuma bonke abaphumayo abantu kwelo lizwe lokuthinjwa ngokokubhala kukajeremiya athike nina nisindileyo ekreleni hambani ningemi ithi qathi ijerusalem ezintliziyweni zenu kwacaca ukuba le jerusalem lizwe lethemba apho bathinjwa khona ngoba nale festire kajekadaniel yayijonge ejerusalem isixoko sengcwele isixoko sethemba apho inkabi yakhe lele khona wajonga apho udaniel akagungqa kwezo festire wakhangela ilizwe lakhe wanethemba lezinto ezake zabhalwa zabaliswa ngejerusalem athatha udavide emnyawo zam zafika zema emasangweni kwecanca uba esisixeko sisixeko esibalulekileyo athi njengokuba ijerusalem ijikelezwa zintaba wenjenjalo uthixo ukubajikeleza nokubangqonga abantu bakhe bani ke ngoko nisazi uba izinto uthixo azibeke phambi kwenu zezenu kwaye ndokucela nawo mntu omtsha uba ikamva lakho alilelanga zandleni zamntu kodwa ikamva lakho lisezandleni zikathixo noba bangavala hamba namhlanje ubunebhizinesi ozicwangcisileyo ziphumeze iliso lakho likhangele kuze lingagungqi lingatshintshwa nto namhlanje hamba ke usazi uba namhlanje sifuna uthixo aphinde asiphakamisele asivusele oodaniel abangatshintshiyo kwizigqibo zabo abangasukiyo ephupheni labo abangagungqiyo kukuva izinto ungavi izinto namhlanje ungamameli zingqi indlebe ungamameli izinto zabona abakungqongileyo phuma uhlekiwe phuma bethetha kakubi ngawe phuma unyelisiwe uthi kodwa ndijonge kuko ndiza kwenza udaniel eyivile ilizwi eyimamela incwadi ifundwa phambi kwakhe ityikityiwe ngukumkani kodwa wasuka wahamba wenza izinto ebezenza njengesiqhelo nanokwenza kwakhe kakade yenza izinto zakho namhlanje ngendlela ubusenza ngayo ungatshintshwa mntu ungatshintshwa ziintetha ungatshintshwa ziintlebendwane ifocus yakho wayebe sephupheni lakho bambelela ke ngoko kwezo zinto zephupha lakho ungatshintshwa nto yazi buthixo khona intshontsho ke ingonyama udaniel wazifulathela sangasemva wajonge ejerusalem wathi kuthixo wakhe ndiyakwazi ungubani ndiyawazi umsebenzi wakho ndiyazazi into zenzayo unguthixo othembakeleyo unamandlela amagunya intshontsho kumna ngoku andithandazela uba mazibulawe ingonyama ezisemadini kodwa yenza umsebenzi wena njengothixo ezingonyameni namhlanje suka pha namhlanje namhlanje ungoyikiswa ziingonyama eziphambi kwakho yazi bakakade uthixo selizivalile imilomo ngoba uthixo nenengundlela zaziwa nguthixo namacebo uthixo namhlanje uza kwafezekisa awaphumelelisa onke amacebo akho aphambi kwakhe nawe ke ngoko vinci indleba usazi uba ukhona uthixo ukhona uthixo ojongileyo nongumlondolozi nongumkhuseli wobomi bethu nempilo zethu yazi bukhona uthixo namhlanje masithembeni uthixo sazi ubuthixo inene amaphupha ethu asibekele wona angeze avalwe mntu namhlanje masithembele kuthixo sazi ubuthixo uthembakele kwaye uthixo ulithemba uthixo ulithando uthixo unyanisekile angeke uthixo asalathisele izinto azisuse kuthi inene namhlanje masibe ngoodaniel sivimbe indaba sithi noba siziphile into ezithethwayo kodwa singazihoyi sithi thina babathetha abathethayo kodwa sijonge ephupheni lethu nawe namhlanje kanje jonge kupheni lakho jonga kwinto zakho bambelela kwinto zakho uyazi uThixo uza kunceda namhlanje noba kusemabandleni noba kusekuhlaleni noba kusemsebenzini kodwa fokasa kwinto zakho noba ubotshala amayele enqe kwindawo okulo ngoku yazi ubukhona uThixo ongumkhululi wamayele enqe ngoba ubotshala uyele enqe uDaniel kodwa ngesandla sikaThixo sinamandla waphunquka kuzo wathi xa sesezizantsi ezingonyameni ezilambileyo kodwa uThixo wehla watshiya amazulu wazivinga imilomo ndimbona uDariyo me phezu komathi wengonyama ekhwaza Daniel ukhonza uThixo ophilayo ngaba uThixo kukusindisile na emlonyeni wengonyama waphakamisa izandla umntu othemba uThixo phila ngona phakade kumkani owam uThixo ndimthembileyo undiqangule emlonyeni wengonyama owu Thixo uzasisindisa namhlanje masihambe sazi uba uThixo uthembakele intando kusihlale emaphupheni ethu senze ezo zinto noba abantu bethanda noba bathandi kodwa bahlale sazi uba uThixo ukhona uzasinceda ngumhlanguli wobomi bethu nomncedi wethu ngoku nangona phakathi amen. Masithandaze Thixo olungileyo onguyise wenkosi yethu uYesu Kristu umoya oyingcwele ongumonwabisi Thixo kusasa nje sele lifundiwe izwi lakho kumkani olungileyo malidala into entsha ebomini bethu nasezimpilweni zethu Thixo malidala utshintsho kumkani olungileyo ngoba obethu ubomi kumkani olungileyo sibunikele esandleni sakho ukuze bulawulwe nguwe ube nguThixo kubo thina sibe nguThixo sibe ngabantu bakho thina kumkani olungileyo iyo loo nto ke ngoku sisondela phambi kobuso bakho sisithi namhlanje sekwenzekile ngokwelizwi lakho nangokuthetha kwakho zonke izinto ezingumqobo phambi kwendlela yethu Thixo sole inene zitshilizile wena iminyanga evuliwe ebhaliweyo sele uyivulile vula ke Thixo sincede kusasa nje bancede nabo bahlenqise kwiziyobisi Thixo nakuzo zonke izinto ezibulalayo kumkani olungileyo uYesu Kristu inkosi yethu amen.